mana kama nyokoro mo gajuang ko tuji bede do kanye da premedo ka simbi kanye ni sa kanye tibudo ko da yo market kod nade en friday maka wono to rike da kanye do ochiko en friday cheng mo do cheng mane do mabende wa tire ikro kanye makare e kido anjo dira kanye makare ka simbi kanye ni sa to yo da yo market kod nade hello milabu yes sir Joseph. Thank you so much. Milamba FM, hello.
Hello, Milamba.
Hey, Machigni, Baba. Machigni, George.
Hey, abu bikama bere, abu inikai, ni amukuno sana.
Hello, kama na inyakete, mbana kanya wano 3.8 FM, nyakalo mabende, ochugne down rock maro ganda.